re tla be re le da
le rona le sedi FM re tla be re le da o tla kopana le rona dibakeng tse fapaneng tsa manga ung berenyetse o sengangata ka nako ya makhufe re tla be re hasa re a kubeletsa ho makhufe tshepe mathemalodi ho makhufe arts and craft market le kea le wena ho main festival ha sepheto re teng hape le meketeng e latelang makhufe gospel makhufe comedy divas concert le indoje ha re kopaneng teng Makhufe, when your heart and soul is African.